heavy love share among us? Will there be love in our eyes? May now your love, sweetest nation, cause us, O Lord, to arise. Give us some fresh understanding of brotherly love that is real. Let every love shared among us, let every share among us. Let there be love in our eyes. May now your love sweep us nation, cause us, O Lord, to arise. Give us a fresh understanding, a brotherly love that is real. Let every love shared among us, let every
ano pa yung mga betuyeng ena de isu yung kupo di atchaye enye yung mumni yung mga yung kungkrum machi yung cha o yung kungkrum cha edo asse so ama asumbi yung kabi era de buayeng yeyiwo twetwene yeyiwo so ama awa daada kwanchio ewo Jesus Christ divine abompa yi amen adofo ana wone wunuanamo a meye Christofo mu nam yu ko nyankopo fie atansi adwene ho kwa ya afi 2022 yi Yankopon betumi afa mo so esi na safu esi mpempen so a edin hira bebre afoforo no ana se waye wadwen se won kwa obetua na mon masen munyam ba emra seyen so ba emra mi bijidi senya sa ana menu mi no ye adwen edun pempen so bi sa na esuafo eku no mo na Judas ni yebi ewo ho a enye enso Yesu Kristo apebu wo Yohanes empeti du bien sentemu aduasa ba kon se ene aduasa mi ni o se ana ofri adie no wan efri adie e Judas ene efri adie Yesu kan se afei wa she obano enunyam na onyankopon anya ne mu enunyam chemu aduasan emienu no se onyankopon anya ne mu enunyam a onyankopon so be she no enunyam onore ne mu na obe she no enunyam ntam ei Judas asole fi edidi bia o bible si na ya najo Judas ekọ ifana oko Judas eko woma ye obonifo ma olumotu echina no se de beya obi Yesu Kristo ama etute beneduasa Judas eba ne sign ah ewi na ben eya yehu Then one may whom should be see me hunu se ne sitie asrafo no Judas ibedi wo mani mukan ya be chi Yesu Kristo ei ibedi no fa ya di be jina asendi bia ya be kan impre ya be bua no kufo na didi wo apa sam pempensuo no ne suafo no entumi eni Yesu a kire enkodro na sabre no na Yesu twa na ni asa na ebesi no ano kan che Simon Petro na Simon Petro su twa na no Simon Petro ne se rade ai na wodwe ko Yesu bua ne se fa ko amerika no entumi eni ma chise sei na ekire yi na obedi mechi antiasi sa stage Yesu kwani nim yaka nim die besie isn't your can be tia no wom entia wo yohane asempa etidu miensa ntichemu aduasa awotwe no yesu bua no se wo do kra beto ama me ne kra me se wo se akukore mmon na wa pamen prince ai any Yesu nanti do pempenso be do be yin to me cock in no some pempenso. You been a see what she off with Bremo. How many Yesu nanti do pempenso be? And so moon to me no other four. Or so more, what so yes, you do pempenso be a fee. Yes, you have a fee DNT. To many years soon, Cobium. Ah, yes, you go on and name the other animal and then tea. And I'm in a minute here, I'll brassy a bit to me, dear washer, or trade the ampon. Now, see, I'll tell you now. Ah, nanka se Yesu kayao ni ohao ni ateti ananko oba be febun no wanka nemum oka oyao no eni umyama sha edebe breno ah di edibabe yeno amanuhu oba febun ayo nesu ni nyemu no nimse e jani penti eno ama hukwa isa said the yaw ni mu obefa ma ni mu nyam ni sitie aye jana chef ai eba any friend good friday no eba eno na ne na sense e be friend easter ebo eno any e be ka se ugu ye wa sorry wo yew na wa sorry ne media ye yi be manyame egwamba a yesu be kono no twa ne no ka che yesu afo ne se aw memma mu hi odo ma pa mo betumi dia ka bo manante ise se na minim se mu mu ba ko wo ye ntam a na die se se ejo ne ye no so bopitie enu jina madom mapa enti bun somundu dodom ho mo ho enti ewo yone ti dumie senchemu eduasa enan no se ahyɛdeɛ foforɔ ɛna mema mo sɛ mono dɔ mo ho mo sɛdeɛ medɔɔ mo no sɛ mo nso mono dɔ mo ho mo ho sɛde bɛyɛ a nkyehyɛmu aduasa nim no se sɛ mododɔ mo ho mo ho a ɛnam yesu nnipa nyinaa bɛhunu sɛ moyɛ masuafo yɛn dodɔ yɛ ho yɛ ho asafo no yɛn dodɔ yɛ ho yɛ ho wɔ abɔnten so yɛn dodɔ yɛ ho yɛ ho sane sɛ ɛno ne adanseɛ ma paa ɛdo deɛ nnipa hu a yɛnkasa nti asuafoɔ no ne dɔdɔ mo ɛnyɛ sane sɛ womeyɛ yesu akyidifoɔ ɛnyɛ sane sɛ yɛ yesu akyidifoɔ ɛnɛ asafo no mehia ɔdɔ bebree ɛma yɛmeyɛ ɛyɛ ɔdɔ nso a yɛbɛda no adi ama wiase petro mapɛ sɛ ɔma yesu hunu sɛ wawe ata so sɛ baabi a ɔbɛkɔ bi ɔne ne bɛkɔ mpo ɔka so wobɛwu ama no enti yohane asɛmpɛti dumiɛnsa nkyɛmu aduasa nson no petro sɛ no sɛ awurade ɛdeɛ nti na merentumi menni w'akyi seseyi mede me kra bɛtɔ hɔ ama wo ei petro wogye di petro wogye di a yesu aka kyɛn dadaa sɛ petro akokɔ mmɔ mprɛnsa koraa na da no a wayi me ama o ankɛsɛ sɛ petro bɔ mpayɛ na obi sɛ onyankopɔn na nkɔboa no na nkɔtumi ma nahoɔden gyina nanso saa berɛ na ɔde ɔno ara ne ho atɔ ne ho so ɔno ara nahoɔden so yɛnso namebɔ yɛ kɔkɔ sɛ ɛhwɛ yie o anyɛ nte sɛ petro yɛnwa yɛ no mu amfe yɛ ho anto yɛ ho so sɛ yɛdi wɔ asafo no ntumi nkɔ so o ɛyɛ mmerɛ ɔyɛ kasa enti korintofoɔ me a ɛtɔ so mmienu ti du mmienu nkyekyɛmu du ɛbɔ ɛkɔkɔ sɛ yɛnhwɛ yie wonim petro yi yesu ma yɛ nso ɔyii no ma yɛ nyinaa akyi no yesu anka sɛ mayi wo totwene daa bi yesu dim wɔ hɔ na ɔnim me nso ɔnim deɛ me no mmienu yɛyɛ wɔ n'asafo mu sɛsiɛ yi ɔnim yɛ kristo so mpɛmpɛnsoɔ baabi adu nti mɔma yɛhwɛ yie na yɛama yɛ homede so ɔda so dɔ me no mmienu nti na ɔpɛ sɛ daa ne dɛ sɔre anɔpa a yɛbɛgya yɛ aberɛ abɔ mu de ama no ne yɛde yɛ ho ato ne ho so sɛ meno mmienu ɛyɛn sɛ yɛgyina ho pinti a bible sɛ yɛnhwɛ yie yɛanhwɛ ase korintofo mu adi kan ɛti du nkyɛmu du mmienu ao yesu kristo yɛserɛ wo boa yɛn yɛto deɛ yɛdea yɛnyi wo ama o wiase agyapadeɛ nti wiase ahu yi nti dɔla yi nti pound sterling nti euros yi nti awadeɛ nansɛmi wale yi nti menya kwan koraa ma sɔre bio ɛbaa mehwehwɛ a me nsa ka yi nti awurade mayi wo ama sɛsi afei deɛ menni wo bio mu adwuma pa a menya yi nti sɛsi akora po deɛ ne nsi asɔre no bio mu ɛna mede taite yie yi me ho ano sɛ ɛsɛ sɛ asɔ no ayɛ sikasɛm dodo saa mane mo ahoɔden ma wode yɛ adwuma mane hwɛ wo so ɛberɛ no a nyamede ama wo no a wode kakra ba ne fie abɛsom no no ɔdom akyɛdeɛ ɔde ahyɛ wo mu wode ba ne fie aba abɛsom no no ɛnɛ deɛ woka ne sɛ woha adwentodo wayi yesu ama wo ho nkonkon wire wo si wo nkonkon kwan wo du mu nkonkon jawo mu kokoba ne yesu e bo ne chidi fo ne suafo no ene minu mie no nsua yesi ye donu a ye pese ye som no kokoba o bo ye no no wo ayo nyame nkonkon yim ti bi fa ye wire nyina ne yakoma adu ye sisi nyina ye sisi nyina ema esuafo ne nkyere kyere ne nkabum a edikanfo ne de tra ejane na si ti yesu kristo chi a empo we how ye we how we amani hunu su ye we dadu ye we su dadu na yankoso amfa ntutum bom payenti nyame asement na wona si yemfosum pamam afi hwiu mu ni ji egu yemu na yia wira ho ni ya diki efri yemu na dan kwa ma wo ba erade wa be faya ko manshisa wo si si ama heaven adofunya mi sha mo ho ma chiana pei stay blessed amishra bye bye
let every love share among us let every love in our eyes may now your love sweet those nations cause us, O Lord, to arise. Give us in praise understanding of brotherly love that is real. Let every love shared among us. Let every every love shared among us, let every love in our eyes, may now your love sweep this nation, cause us, O Lord, to arise, give us a fresh understanding, a brotherly love. Let every